Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana, Jerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Daoyame, ayikolana, buso wami, awukolana. Ilondoloze, zuhambe nami. Daoyame, ayikolana, buso wami, awukolana. Ilondoloze.
Ayikolana, buso wami, awukolana.